Kumachielo en ni chenro goeko mag wuoth kod ohala koro to nochakore ayanga e kar yiengo nyamburko mano ero ma Mowlem Kisumu. Kata kamano johala kod jowuoth goeko koro ywago onge mar arita kwe makare kod teini mag keto ler e seche goeko mag otieno. Justus Adoyo nigi ler mathoth.
Bang thuolo noero malach tesend yiengo nyamburko noero manyien mabende yudore Mowlem giko ma Nyamasaria koro chako tich ayanga. Mana kaka ileronwa kod jatend migao mochung' ne weche mag apaya kod weche gweko mag nyamburko migosi Salmon Orimba.
Amor gi mpango maneno ka odiochieng' ma kawuono ni en gima osechakore kendo dhi maber. Aneno ka offices bende nitiere SACCOS mosekao offices manyocha waketo mondo wamigi gi jo security ba aneno ka wuotho ka mondo luoro moro manyocha dwa bedo ka ni samoro nitiere insecurity ka mondo bed maonge nikech security na en gimoro ma nyaka bed maber ka jok ma wuotho gi jok ma wuok madhi kuonde mamoko biro e stage mwayao mar ariyo e Kisumu City kae.
E kinde gogogo, migosi Orimba koro lero ni weche gweko mag tayo chenro mag ohala en gima koro ging'iyo gi wang' matut kendo mar neno ni jo ohala goeko odo thuolo noero maber mar nyayo andgi.
Dahil mana mondo akwa ni buses madhi Nairobi, buses madhi Mombasa, buses moa Bungoma ni kae kama gibiro bedo ka gikawe ji kendo kae kama biro bedo kama gibiro kele ji. To gotieno to nyocha waketo chenro ni kochopo kar saa ang'wen otieno to gibiro dhi e main bus park kocha mondo giket ji kapod ka waloso mondo bed maber.
Midusa mabende nochung' ne gedo mar tesend yiengo nyamburko noero migosi Okia lero ne Kala TV kaka tesend yiengo nyamburko noero en mogeri e lony manyasani kendo bedo kelo konyruok ne sirikand kaunti nieri ma Kisumo.
Chenro kaka ochakre ing'e ni gimoro amora kochakre nyaka bed gi teething problems. Wakalo kanyo waziri no explain kendo no dhi e mbui kagiwacho kagin gi CM kaka chenro chalo. Koro wan gi geno ni Kisumu onego bed maler kendo onego bed kama ok ng'ato nyalo lore alora kamoro amora mondo chido bed kuond mang'eny. Koro miyo kuond ariyo gi gine kuond ma koro finally wabiro bedo godo ma ji betie kata ji kawe mtokni. To mpango nitiere kuonde moko be pod ibiro medi.
Jaohala Edward Onyango bende nyiso mor mare kowacho ni yepo ma tesend nyamburko noero en mor malich mokalo ne joohala kendo mbap itimo ohala koro iyaro malich mokalo e kaunti nieri ma Kisumo.
Gimeda medalya.